Har man leadership, nye ni mokoi vudze nye kvemli verbe yeku to lead, kurongo, rachange. Kenshi rero tumenyere abandi ari bo baturongora. Tumenyere tutirongora abantu batujana ahantu quelconque canke that quelque part nye. Rero narimvire wewe nyine wirongora. Cyane byimvira jewe nirongora he nirongora gute. Ugari des fois biragoye kwirongora utazi kurirongora.
Which tu penses ko la motivation ishobora gutuma umuntu aba motivé cyangwa inspiré bikwiye kugira ashika ahantu kure hashoboka. Tu penses yuko le fait ko yuko yumvirira le fait ko ari motivé no gutorera inyishi kibazo kana kisanzwe kimubabaza cyangwa no gushaka gushaka ajya ahantu kubera la gloire peut-être on va office. Ubaza yuko le fait yuko ba motivé niki jambere cyuko ara physique kana kimubabaza ara physique nifuza gutorera inyishi ni motivation isumba ijyanye kubaza ni come on. Hari yo gloire kana kanzo wangu hari ibintu nzoronka kwera ko nzoba hari
bonjour
bonjour tout le monde nizere ko meze bien ama ndasoko ya kaze muri will talk cyashu kwera kana kera vra ntuka ndasabye imbabazi twitira ko zoshora ku gukora ko office biganiro nk'ibi inyakora ko ndizera cyane ko bifasha abantu benshi so mutwandikire mu commentaire ngire like ngire subscribe hama yeah turi kumwe n'umutumira gyeshe cyane donc c'est sûr ko zakuryohego ya yitwa Elsie sinzi ko ashaka kuyipresenta sinzi ko ikintu ashaka abantu bamenya ko précisément anyways ngaura urao man ubwo presenta gute we
bise kwanza ko mvuga ego ko ndabishaka tani nabishaka kugira tubandane
yeah na ashonda guhaka
ah ok
reka bafume uwo basi ibintu ugushaka ko bamenya kuri wewe wipresense n'ibiki
izina ryanje
watumbitere tumbi
nitwa Mugisha ketet izina ryanje rirakwi abashaka kumenya byinshi ashaka mama gara bica byoroha ko
tukane ku wow exactly
ndumwana w'imana
okay d'accord
yeah
sasa araza kwasigira pa iyo telefone ama ngira none
oya abinzina ryanje bakazombona bazompamagara
awe
yeah not so gips stop it out
d'accord et si so alors since ko wibuka message nakwandikiye donc mesha ko tuvugana kuri hariyo vrema topic nyinshi twavugana ko je na tunasobugana ku bintu byinshi kandi Jim Fresh franchement bi mwenzagi habamba no vumenga nima sho akoronka guhezagi wandiko ndavugana na wewe Changi, we were choking with Donkey Co. So, Johachan, I want to send on the moon, and Johegua, na discussion, the Shangan, and I don't really will talk about the discussion. C'est pas question réponse, donc de quoi à l'aise, and on a.
On a pas de question, au cas où il y a une question réponse, donc.
Et donc, tu as tout un animé de trois années qu'on guida, et Monsieur, où est allé?
J'ai dit, c'est notre chantine.
Yeah, so uno musere topic tuzo kuvuga nako ni personal leadership mu kicongereza mu kirundi ndavuga gute mu kirundi niko navuga ni personal donc leadership ni uburongozi ama personal donc ni wewe rero ni gushobora kwirongora canke gushobora kuba ubuzima afite birafatanye plus n'ama discipline na self development birafatanye na bijya kamo dukunda koresha abaje no kwikorera ko donc kubaho ubuzima avant yuko peut-être uraba banzi canke utari ko gukora utari ko uraba banzi ukihama discipline wowe nyene ubwawe ukibira gukora ibintu ukibira kuja ahantu dadada nibiki byose donc rero nyo shaka ko tuvugana sinzi ko since tango hacho uvuze ko urabikora
ukirindira gusa nabanje gusaka kubyibaza hari gihe kenshi ngira tuba dukora ibintu tutazi ivyo ari byo canke tuba tuzi ibintu tutabikora rero Nasho kuziyo mvira ko ndi mvira personal leadership niche. Hama leadership nyene nkuko bivuze ngo kwemeri verbe yeku to lead, kurongora canke kenshi rero tumenyere abandi ari bo baturongora. Tumenyere tutirongora abantu batujana ahantu quelconque canke that quelque part nyene. Rero narimvire wewe nyene wirongora. Cyane byimvira jewe nirongora he nirongora gute rero nuvuga yuko je ndabikora ubwa des fois biragoye kwirongora utazi uri kurirongora biragoye uricanga uri sanga uri kuri nzunguka ko sanga yewe kuri girira ko gusa mugabo utazi reyelmo iri kuraje ero tunasanze kwirongora ni byiza ko wirongora uzi yashaka kwishikana
ariyo sense kumaze kubona tu video tu motivational whatever mugabo ugasanga nabona karavuga ngo ntubwo ukurikira abantu gusa ngafata ibice byo kujonya n'izonye hamwe umuntu yo decide kurakurikira umuntu hamwe umuntu yo decide kureka kurongorwa n'umuntu
giruje
afata cyari cyoze kinye importa rero abantu dukunda kuvuga ko ngasi twivwe cha ucujahe ucukora iki ucubaho gute n'ibiki afite cela l'importance peut-être ugaruka ko yuko nibaza ko tuvuze personal leadership tuba tuvuze cyane cyane no kubaho uzi courage kubaho ufise vision ko ufise intumbero ko ufise ibyo ushaka gushika ko n'ibiki byose comme nibaza yuko na n'ubujyo za kwirongora biraza comme kuba biraza kuba centre aho hantu en fait urumva donc umuntu afise ama objectif ko umufubagare wa mbere kwisi naza kugira ama discipline cyo kimwe n'umuntu dufate afise ayandi ma objectif atandukanye mugabo ndakubaza ariko ngo wigeze kumbwira ashaka ukidevelope ko nonga ariko navuze yuko ngo iyo tuvuze afite jewe mvuze personal leadership kenshi nkunda kubona uti ndavuze neza
ndafona nti wari ubitoye turi hand boss wa
amaze tell me na bani na kenyu nzandi na uti
personal leadership kura kantu mvuze cyenda bihomarka kenshi hari gihe wibaza hari gihe umenye ushaka coach aho ushaka kwirongora ugabo ugacushaka kuraba abandi
aya alors que
hamarero iyo giye kuraba abandi ucushaka kwirongora wishikana kuri urya wundi utishikana aho wotegeza gushika
yeah.
Par exemple utanze nka exemple y'umu footballeur hari gihe wewe nka wewe kandi kenshi ntabwo biba biva kukutimenya aussi uvuga ati okay jewe DJ nshaka kuba umu footballeur mugabo ugashuba occupe no kuraba abandi ba footballeur bagukikuje and then ugashaka kwirongora wishikana ku bibanza byawe ugasanga wowe maybe ntiwari kuba ujya mu footballeur kanaka wari kuba uwundi mugabo uri kubikora kugira umere nka naka
donc hariyo bafite kuba unique uri kuriyica kubera ko just kuri
we
important cyane
so wari wihenze kandi wari ubitoye kubera abantu baguma kubwira onswanse
I'm going to make sure it's a man, it's a king fashion. Bref, I don't know. Of it, Jamie says, and the personal leadership, Bandicum Vogachan, a chan, a Guagarica Kuraba bands, Hama Kuganiki, Uzorongorabans, Shanghai, Uzokoranabans, Nakun, the corner of one of giving a call, as you don't the corner one, Nimba, Avogati, Buchego, and even a baby, Mozimanik, Abadachego, Nimba Vuga. Ku fopa kwisubiramo ijambo wamaze kwemera umuntu fa kugikora basi kanagerageza ne since kwanza ko na ya kalite vraiment abantu babafise yagatse abari fidel ku ijambo gye so rero biragishe ko n'umuntu iyo yari example imwe shakwa n'izindi bya siyo umugabo biragishe ko n'umuntu ari capable yo gukora ibintu avuga around so rero ndakumva ndi kunavuga iyo personal leadership andi kumvuga cyane cyane iyo capacity yuko ibintu ndi kundavuga canke ukungene meze ndi kumwe n'abantu si imagine zana nibaza ko abantu baza ko accept nibaza yuko iza koroha nibaza kwiza ko ari acceptable nibintu nkora nibintu ufite je sanswe nemera tu vois donc sanswe mbaye mu nimba ndiko ndavuga yuko biri important ku kwiyumvira ku kuri kaduza kawe kugira vision kugira aho ukuragenda mu buzima kwimenya sindabivuga just kwera ko bivugwa biri queen trans nizo bigyoshe kumvikana ngaho ndabivuga kwera yuko nanje avant yuko ndabijamu avant yuko ndabibabwira ndarafasha umwanya kubikora uko kubikorera ko kwa mu buzima bwanje sasa wo cha develop akantu yuko mugabo biranakora na yuko mwashaka ku kwikorera ko kurondera ku develop no kuba umu best version we were since kuna question down I mean tonka ni umvira ko washaka ku develop ngicho thing
urashayibuk ya nako nanga example yuko bonika tuvuge mu buzima ru Kristo hari umuntu wigeze kuvuga ngo kweki dukizwa ntiduce dupfa kandi batubwiye yuko dukizwa kugira tuje mu muriro kubera ko bise uzakubaza oke upfuye woja urazi yo woja kom si rero ubu barakubwiye upfuye woja then ipfa kugira turabe rero yuja hamwe umuntu acabwa ati en fait agakiza si c'est pas question seulement ya rutunja si finalité sahanu shitse rero akubwire ngo urumva turashitse kuri final tora Yesu kugira ucu fata uyu muryango kujana mu gicu cyangwa utore kutamwemera umucu fata uyu muryango kujana mu muriro oya ahubwo nubuzima wakira ubamo uyu munsi mukakunzura ku buryo udashobora kubukontena kuko nubuzima bw'Imana hama mugaseseka n'abanzi bakabubona doc Imana hari ici twiteze ko kuri nose Imana hari ici twiteze ko ahano hane rero ici Imana cyose yo dukorera ko canke ibyo bashaka ko ikora kuri twebwe ni kuvuga impamvu kanaka y'abandi rero niyo example ariko ndatanga par rapport y'umuntu yo barima canke undu yo bari mu bihadi mu natere ibiti bamwe tumuri minye
pandi natsa
yes swat arateri ibiti ifdam
riko
urate imbuto irapfuye irakuze hari ibindi bintu tugenda urakora urabomera uratutura bon jiji na santa fazi cyose kugira kututura kandi bagure nabandi kututura jo bukata utubranche tutari twiza ngira gusa ico giti kije cyame hamwe bizu se kura bikora tugiye kura ujya mu burimi byari karakoreye ico giti womenga aragikunda womenga aracitaye kandi nibyo aracitaye mugabo finalite yacu si kugikunda gusa conyere cyangwa iki citaho conyere kugira gusa ibyamwe and then nabandi bajya benefit
nawe
na benefit bien sûr kwa ko niwe l'auteur niwe atanguje ico gikorwa donc wa benefit ubwa mbere nabandi baka benefit rero nayo kandi bivuga muri sens yuko ico wo kwikorera ko cose bivanye naho ntagena kimushaka gushika ahantu kugiwa wawe nyene hama ngo wikorere ingenda go example rubu jewe ndashaka kuba dufate umugwiza tung katufative ndashaka kuba umugwiza tung hama ucimbaza kubera ko ushaka kuba umugwiza tung ndashaka kujula uzi wako ya tupise imaje y'abagwiza tunga mu mutwe yuko bashakira bafite pane bafite imiduga bafite ibigwemo donc niyo buti yanjye niyo mpamvu yanjye yo gushaka kuba umugwiza tung ico gihe cyose rero nimba ndota kuzoryama nkagira iki none umunsi ndaryama yewe ko nta mpamvu yo kwiha discipline yo kugenda byuka isaha kanaka cyangwa kwimvira kanaka kubera ko bwa buzima en fait tangura kububaho uno munsi ntangura kuryama ntangura kumva ko ndubuntu w'igihanganga abantu bose tabahunyura ko n'ibiki kubera ko nibyo nshaka niyo finalite yanjye mubwa reka dufate uyundi muntu nawe nyine ashaka kumubwiza tunga me pa kugira wowe ugwiza tunga gusa kubera ko afise ashaka kuronka ayo mahera kubera ko arababajwe tufate n'abakozi b'Imana bagenda ata buryo bafise n'abamisiyoneri baza bakabaho nabi donc arafise impamvu ntazo ryama kubera ko finalite wese kuryama bwa finalite y'uko nuko ashaka arashaka amahera kubera ko ikibazo ariko arabona uno munsi kitetse gutera inyishu
ndakubaze nati kibazo ngaho wanje ubudebe kama nda ashaha nza biraryoshye tuba tugenda handikwa wowe tu pense ko nda motivation ishobora gutuma umuntu aba motive cyangwa inspire bikwiye kugira ashika ahantu kure ashoboka tu pense yuko le fait ko yuko yumvirira le fait ko ari motive no gutorera inyishi kibazo kana kisanzwe kimubabaza cyangwa no gushaka gushaka ajya ahantu kubera la gloire peut-être on va office ubaza yuko le fait yuko motive niki cyambere cyuko arafisiki kana kimubabaza arafisiki nifuza gutorera inyishi ni motivation isumba ijyanye kubaza ni come on hariyo gloire kana kanzo abantu hari ibintu nzoroha kubera ko nzoba hajye ubaza yuko biginze ubaza yuko
motivation yambere ari yabandi kuri Denise nibaza
yuko ikora cyane gusumba
yakora cyane kubera ko babandi uzobubabonde babandi baguma bazumva muri wewe mugabo motivation ya gloire ni ruko uya usha ucugura none umunsi umuntu agasha kugabira za miliyoni ushaka and then gacubaho bwa buzima warusha cyane ni nkuko uyu usha ucusindira loto ari nkuru numvise y'umuntu yatsindiye loto bariko baratanga difference y'umu milliardaire n'ufise ama miliyoni n'ama miliyari genre iyo difference geni hari ngene usanga kuba umu millionaire cyangwa umu milliardaire ni mindset ni vyiyumvira n'ukuntu wiyumvira ni wewe tandis que ufise ayo mahera ntibikubwira ico kintu uno munsi wowe urashobora kuba ufise amahera ngo umuntu akayagu hamutucika umu millionaire Mugabo going in a shock to Sarah, wherever and ever we taste it has a veneer. But old Chandler, when you got your spending, cast
some.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.